Hello.
Aye nekun.
E marazo, voice. Una koko nekun corona.
Adagu koro.
Eh, wukem. Can I be no dey no kwa nobro. Na cho cho barata kwa nche nche luta no non kaifu.
Wena ve ba munya aka afu no. Mana nke na bom chekele kan joy. Ka ve na cho e bialu bem. Hello, nke ijebe chichi. Iru eba chele fancha. A nekun na ijebe chichi. Isi eba ijebe tali. Iru eba tali efa. Anu kwa zen ne ba tanki ba zua. Wee je tuwa kpa n'asụrụ ọkụ ọsọ wee taa n'efe ị ga-eme imechia chi na ọ bụrụ ebe sambisa imechia chi n'ebe a na-abado ama gbara mgbe m na-abata thank you na-abịaghị
Sanitize and wash your hands regularly. Maintain social distancing. Stay at home. Stay safe.